muri kino gihe igitoro kirakenye mugabo ikintu nyamukuru cyatumye iki gitoro gikena ni intambara ziriko zirabera mu bihugu vya Ukraine na Rusi byatumye bigira impinduka nini cyane kubijanye n'ubucuruzi bw'ibitoro ku isi yose. Interpetrole iriko irakorana n'abantu bayifurunisa ivyo bitoro no vuga aha igurira ibitoro naho bigoye. Interpetrole yagerageza kuvugana n'abo bantu bagume baduha ibitoro na leta y'u Burundi duciye mu bushikiranganje bwayo bujejwe by'ubucuruza bitoro tuguma turi kumwe kugira turabe ukuntu ibi mirongo twayihagarika.